urakoze mana yacu kwabanye na korali ubugingo bushya kandi kwasohoje umugambi mwiza wari udufiteho tugushimiye ibyatubayeho tukuragije n'ibiri imbere amen.
You know.